bagenzi mudukurikirana igihe cyose ndabaramukije mu mose bivanye n'ahaherereye no munsi twaramutse tugendera umugwi usanzwe ukina karate ngo mu ntara ya Murambya twashitse aho bariko barakorera kandi twasanze n'usanzwe abarongoye nagomba ndamusabe atwidondore
murakoze cyane je nitwa Boneko Frank Sesei aba ndo mu entraîneur ba Club Royal Karate do Murambya
ego Frank musanzwe murongoye ino club ya yo ngahe Murambya mbega iyi club yoba yatanguye ryari no munsi mugeze ku kihe gikorwa biko biragenda gute muri no minsi
iyi club yatanguye muri 2010 twatanguye n'abanyeshuri bakeye abanyeshuri batarenga batanu abo twatanguranye barenga hanyu basentire maro ubunye ariho n'abatarenga hanyu bari ku mashuri makuru Bujumbura
ego uno munsi turabye ibijanye n'inkino za karate cyangwa ndetse n'izindi nkino bamwe bamwe aho tugenda duca turabona yuko hariho utubazo tumwe tumwe mbega mwebwe muri iyi krebe yanyu ni izihe ntambamye mukunze guhura nazo nk'uko hamwe dukunze kubyumva
yego ntambamye ziba zifite nyinshi kandi cyane nibyo na mwebwe mwiboneye ntambamye ya mbere nuko tudafise ahantu dukorera nta sale dufise dukoreramo aha hantu iyo tuba turahakorera nk'ahanyu hari igihe imvura igwa basanga yatubuje gukora tujye dutaha kandi ahantu dukorera hasi hana n'isima iyi sima ni karabasasu misanzwe dukeneye ahantu hameze neza dukorera hasakaye kandi hari sima itajyana burya bariko barakora aha hasi isima irakunda kubamyora kenshi basanga ntibariko barakora nk'uko tubishatse rero aha hantu dukorera mu misanzwe si heza izindi ntambamye dufise ni uko imvura iguye uwo munsi tuba dusize ibintu bishobora gukora
ego murafise ikibazo cya sare mushobora gukoreramo mbega ko nabonye hariho abatambaye umwambaro mbega ikijyanye n'umwambaro cyangwa amasentiyo byoba biborohera
ayaye ikintu kijyanye n'umwambaro cyoco kiragoye rwose nabonye ko naho abafise abambaye impuzu zisanzwe atari impuzu za siporo atari kimono rero twasaba yuko abadukurira imbere boturonse izo mpuzu kuko benshi ntazo bafise n'abazifise bafise zatabaguritse zaheze n'ikibazo cy'amasentire ntacyo bafise
ego none Frank ngaha turabona yuko hariho ama ekipe amwe amwe tumenyereye kubona nk'iBujumbura ndetse n'iGitega ugasanga mu makrebe mwe n'aya harimwo abigeme mbega ngaha Murambya ku kijyanye n'abigeme bitabira uno mukino wa karate mwoba mubona hari ke kibazo ko nabonye ari abasore gusa
murakoze cyane ikibazo kijyanye n'abigeme ni ikibazo gikomeye cyane kandi kigoye mu minsi iheze twari dufite abigeme ariko abigeme baje gukorera ngahanye ujya usanga hariho abantu bariko barabahenda bababwira ibintu by'amajambo usanga ababyeyi babo barabankiye kandi byari bifite akamaro cyane bisanzwe twe dukeneye n'abakobwa bakaza barakora kuko ni avantage cyane ku bigeme n'abundi
ego ikindi nacyo nagomba kubaza ko menyereye haba imigwi nserukiragihugu ugasanga iri kiva mu gisagara cya Bujumbura ndetse ugasanga mu ntara zo mu gihugu hagati mbega mwoba mumaze kugirirwa amahigo yo kwitabira amahiganwa mwe nayo
ego cyane turamaze kwitaba amahiganwa cyane cyane amahiganwa dukunda gukora n'amahiganwa yo muri Rejo Centre za Gitega turamaze kujyayo gukorerayo gukina yo kompetisiyo kandi iyi kompetisiyo twakinye byagenze neza cyane twarashoboye kuronka imidari 9 y'inzahabu dushyize ko n'ibiri y'umujumbu tuba twarana kupe igikombe tukaba tugifise n'ugahanye iwacu
ego mbega muri runo rukino ni akahe kamo utera urundi rwaruka mu bijyanye n'uwo mukino wa siporo ujyanye na karate
murakoze akamo notera urwaruka mbere n'abakuze ni uko bokwitaba uyu mukino bakaza bagakora kuko iyi myaka tugezemo kuko ndabona urwaruka rumwe rumwe tari muri uyu mugwi bamwe usanga ariko bari mu bintu by'ibiyayuramutwe bagenda mu bindi bintu bitajanye na ugomba kubatera intege n'abataraza muri uyu mugwi yuko bo kwitaba bakaza ibyo barimo bitameze neza bakabivamo
ego twarumvise yuko hari umugambi watangujwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza cu Burundi yuko bagomba gutanguza amahiganwa canke ibi by'inkino bihereye ku nzego zo hasi ku mitumba ndetse kugushika ku rwego rw'igihugu mbega mwebwe mwamuri ko murategura iki kugira ngo ico gihe uwo mugambi uzotangura uzosange mumeze neza kugira ngo muzokomeze gutsinda amahiganwa menshi
mwebwe cyo tuko turakora cyo turitegura turi ku kivi nuko mwabibonye ko turategura amahiganwa azoba ari imbere kugira ngo ayo mahiganwa niyatangura tuze tube turimo na twebwe
ego hama nakahe kama wotera abajejwe intwaro ndetse haba ngaha ku rwego rw'intara yacu nziza murambya canke ku rwego rw'igihugu mu basanzwe baserukira imikino mwe niyi canke nimba ari ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama mu bijanye n'ibibazo mufise kugira ngo bashobore kubatunganiriza mbega mwabamo basabiki
murakoze cyane cyambere na mbere twese twatangira kubasaba nuko woturosa ahantu dukorera entraînement hameze neza atamvura ihagwa icya kabiri nuko woturosa umwambaro bashobora gukina bambaye bose bakina bambaye udusa niho babegwa hamwe n'ibijyanye nyine na karate iby'amaboko amaporotesi bya ngahanye byose bakabiturosa yego